Shamari ndaneta unoziva ndakakwera ngosumudza ane zvitunha chii.
Ende mocharyaza.
Baba yeti mai mai.
Kubaba yeti.
Vakazondi kutotiretena nai wapa munhu ari kufa. Tukaona ndikafa pano pachipataro, pashandi ndikati ungandudza zvezvipoko yenyu kubva kudhara ndati wane experience zvipoko
yenyu.
Fire
in the name of Jesus.